Novuga uravye muri rusangi twakinye neza twaronse occasion novuga yuko Kiyovu kinini dusumbije kininiya na mahigwe twashoboye gukina twashoboye kubamenasa ariko gardien wiwabo wabonye ko mu gice ca mbere akoza mare menshi ari decisive rero novuga na mahigwe badusumbije mu gice ca kabiri nagerageje guhindura kugira tuzane dukuramwo mu milieu récupérateur umwe dushiramwo umwataka kugira dushobore kwataka rero muri rusangi nivyo narishaka kwataka kugira twe twamaze kwankesa amagod hama mu gice ca kabiri mwabonye yuko twagerageje twataka tukaronka igori rimwe hagiye ekipe yamaze kugutanga imbere biba bigoye ariko novuga nico cyatumye tutaronka intsinzi ariko nibaza yuko ubutaha tuzogerageza gukosora dufite effectif yose kwi
coach patanije abantu
bitatse ni choix kandi nari ndi limite nari ndi limite nibo bari bahari novuga Blaise na Onana na bakinyi turiko turintegra tutashobye gukora imyitozo yose dukoranye imisi ngahe gusa novuga nta choix indi nari fise ni yo choix yari hari yo gutanta gukinisha amilieu récupérateur babiri kandi sinovuga ko bakinye nabi ko mu gice ca mbere twaronse occasion nyinshi gardien aba décisif no novuga yuko ni choix nagize mu nyuma umaze kurabangere match yahindutse umuntu akagerageza guhindura ibindi kugira dushobore kuronka solution nyinshi zo kwataka ego twa nivyo twa kubakinyi twari dufise uravye na experience ukaraba na match ukaraba na adversaire novuga niyo shwa novuga nziza jewe na natoy niyo shwa nziza twari dufise kuko uravye Blaise amazi mikino ingahadakina ukaraba onana nawe nyene akamazi missing ingahadakina byari bigoye kubashira muri nandi kuko mwabonye ko mu gice ca mbere harimo intensite nyinshi rero kwari kugira dushobore kunetralize mediane ya Kiyovu hakugira dushobore gukina neza nato
coach kubona igitego kumwata kabiri kugorana ni ikintu biri gupfira he abantu 900 babiri gupfira he
igitego subataka gusa ashobora kugitsinda umuntu wari wese ashobora kugitsinda twebwe twubaka ekipe tugendeye ku bakinyi bose dufise rero uno munsi ko twatsinze novuga igori rimwe utaha tuzotsinda ibindi rero sinovuga ngo ni kubera ngo ni mu numero 9 ni muri rusange
harimo kwihenda mu migurire yabo wenda ukaba hari gusura utakoze neza mu
imigurire ushakatse kuvuga
recruitment
muri recruitment nibaza yuko recruitment twagize uravye na maprofile y'abakinyi dufise nibaza yuko tutashoboye kwihenda kanini rero novuga ahubwo no kuraba SK forme y'abakinyi imeze gute forme y'abataka imeze gute uno musi novuga nitwashoboye ku concretiser ama occasion twaronse ni chance ya habaye ariko ntiwovuga yuko tudatsinda kandi twari tumaze imikino ishika ishesha tudatsinda
coach kibazo tubiri uvuga iki kuri arbitrage hanyuma gutsindwa na ekipe usa muhanganye cyane hari n'umuntu ushobora kugira ku bakinnyi bawe muri suite ya competition
kuri arbitrage nacyo fise no bivuga ko no kubanza kuraba ukagira analyse ya ma video hama iyi ntsinzi ni ukugerageza kwegera abakinnyi cyane ni ukugerageza kubakora mu mutwe dinamike twari turimwo iyi novuga ko ari ni faux pas tugize ariko ifo ko dusubira tukagaruka nk'uko twatanguye rero ivyo ingaruka nishobora kubura utsinzwe match nk'iyi novuga rero tugiye gukora cyane tugerageze kubagarukana muri mood kugira tushobore kubona ko tushobora kubandanya shampiyona tumeze neza
coach uvuza ku ruhande rw'abakinnyi ariko ku ruhande rw'abafana bari bamaze iminsi n'ubundi batsinzwe n'ikipe ya Kiyovu Sport ibaye match ya karindwi batayitsinda nicyo wabwira abafana batahanya akababaro kuba batsinzwe na Kiyovu Sport
Ikintu cya mbere nubabwira pole kuko turashima kwanza kubona bashoboye kuza kudushigikira ari benshi nkuko baje uno munsi ariko urugamba ruracyabandanya twebwe natwe turabemereye yuko ubutaha tuzokosora hama objectif yacu ni igikombe ariko tugiye gukora cyane kugira dushobore kubasubiza mu bihe byiza byabo
koza
murakoze nawe